hose aho muherereye mu byubahiro byanyu turazi uko muri mu mareta atandukanye n'ibihugu bitandukanye kandi muri ko muradukurikira kubumenyi ngurukana bumenyi ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma kandi tukaba twizera yuko ibiganiro turiko turabaho uyu munsi bibaryohera kandi banezera nkuko rero bisanzwe jewe nitwa Diana aka Boss Lady kenshi ndakora n'ama media ariko uyu munsi mwambonye kenshi ndi ruhande yanye n'icubahiro aserukiye abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma rero uyu munsi twagize twatewe iteka no kuza kumwakira tuvuye mu mareta atandukanye son excellence nkuko mwaduteye iteka uyu munsi nkaba ndi ruhande rwanyu tushobora no kwigira mu kirato cyanyu mwakoze cyane tunashimira n'abandi bose baduteye iteka ryo kugira ngo batwakire muri leta za Illinois Son Excellence twabonye abantu utubazo dukesha kamwe cyane tubiri twabonye abantu batandukanye abo bantu babonye muri sale banezerewe cyane barishima barakoma mashi kuko byari ibintu by'imboneka rumwe na karo ruhore mu barundi bari muri leta zunze ubumwe za Amerika rero nkuko bavuye mu mihingo itandukanye hariho benshi bagize inyota yo kugira ngo nabo bategwe iryo teka nkuko uyu munsi wateye iteka abantu bo muri Rock Island muri Illinois Son Excellence mwaba mufise umugambi nkuko babibasavye nkuko nabandi bari ku mbuga ngurukana bumenye babisavye murashobora kubaremesha mukababwira yuko mushobora kugendera yandi mareta kugira ngo abandi babarundi babamenye kandi babone none babashikirize ibyifuzo byabo nkuko nabo babashikirije umunsi
eh murakoze kumpa kubaza icyo kibazo kuri no nanezerewe cyane kubona naronse uno mwanya kugira nshobore kuva i Washington hamanze ngaha muri leta ya Illinois kugira nshobore kubona n'abarundi baba ngaha nkaba nanezerewe kubona n'abandi bari mu bihugu bihana imbibe na Illinois bashobore nabone gushika ngaha rero murazi yuko ino leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bazita ari bihugu 50 byogorana yuko nshobora kuronka umwanya nkeka n'uburyo bwuko noshobora kugendera intara zose ariko ndabemereye yuko nibaza ko twoshobora kuza turavuga tuti turagiye nko muri centre nka hagati hame bihugu byose byo muri centre bikamfasha bikatugahurira ngaha kugira ngo dushobore kumviriza tukabona na maso muyandi ico ni kimwe twoshobora kuorganiza nkasaba impusha kugabankurira kugira ngo dushobore kuza turumviriza abarundi byifuzo byabo kugira nabo ba bumvite igihugu kigeze mu iterambere nabo baterere umuganda mu iterambere ry'igihugu nkuko nyane cubahiro umukuru w'igihugu cacu Son Excellence Evariste ndayishimiye ahimiriza ubwo n'uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri no saba abarundi bari muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko twakoresha n'uburyo buri ngaha bw'iterambere mu buhinga bwa none iyo duhamagaye kwa kanama kavuga iki canke kiriya kenshi budusiga duce dugira tutumira n'abajeje iterambere b'abanyamerika b'abarundi bamaze kugenda mu Burundi gukorera imigambi bakace batubwira uko byagenze bishobora kuba inyishu nyinshi z'ibibazo usanga bamwe bangi ariko barabaza kuko bace batubwira uko babigenjeje bakace batubwira ingorane baronse bakace batubwira ico no kwita opportunities donc ibintu byinshi byo gukora ikintu bihari n'ukuntu babishitse ko ico bishobora kumfasha yuko twoshobora kuza turavugana rero tubahamagariye kuza ku rubuga nibaza yuko boza baritaba cyane naho ntituzoza turumvikana tukafashanya ibyo dushoboye
murakoze cyane Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur reka twongere kandi dushimire nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste ndayishimiye we duteye iteka ryo kuturungikira umufasha umusevia icyo bavuga yaturungikiye umuntu wo kuramura abarundi wo kuzana ikanguro abarundi uyu munsi barishimiye kuba babona ko hari umuntu ayoboye abarundi aserukiye abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika baravuga bati ntivyigeze bibaho nabyo abantu bakomye amashi barishima reka twongere tugushimire abariko baradukurikirana mu Burundi muri Congo muri Tanzania mu Buganda muri East Africa yose East African Community turashimire cyane umukuru w'igihugu cacu nuko yaturungikiye umuntu akunda abarundi akunda igihugu kandi agakunda n'umuco nakaranga yavukiyemo kandi aje kugatoza n'abarundi bari mu mahanga hanyuma rero son excellence twabonye ko hariho banyampinga navyo ni ibintu tutamenyereye ngahanye cyane bitamenyereye kugaragara mu bihugu bya leta zunze ubumwe za Amerika kuko abantu barashitse bari bagira imico nakaranga son excellence nibaza ko namwe yo bari ya mbere nubwo mutamaze igihe kinini hano cyane kuba mwabonye abana b'imikangara b'imiyabaga bateguye igihugu nk'ikinye ciza cyane ni giki mwiteguriye nk'abaduserukiye nk'abadukuriye nk'abatuyoboye nk'abarundi ngaha anye nk'umutware wacu ni giki mubona yuko mugiye gukora kugira ngo iki gikorwa kibandanye ni giherere ngaha honyene ariko kibandaye ma state yose murakoze
No saba abarundi bose ubwa mbere kuja hamwe kuko bagiye hamwe niho bazoshobora kuronka nibibanza babihawe n'amareta barimo yaho bashobora gukorera iyo migambi yerekeye akaranga aho rero no shimira ugwarukana bonye ku ntambwe ngaha bagezemmo yuko bashobora kuvuza ururimbo rw'ikirundi bakarutamba kandi mu kirundi bijya ni ibintu byiza cyane ni ibintu byo gushigikira nivyo bikomeza umuco nivyo bikomeza akaranga k'igihugu kandi bari ngaha rero uruhara rwanje no guhimiriza abandi barundi bari mu mareta atandukanye yuko nabo boja hamwe kugira ngo bashobore gufasha ugwaruka rwabo kumenya kwiga no kukurikiza imico yabo aho baherereye nico kizotuma bagira inguvu aho baherereye bakemegwa kubera bafise iyo bava bakagira niyo baca
murakoze cyane abari ko muratwumviriza mwumvise unye n'icubahiro aserukiye abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika ivyo bashikirije ni namajambo nkora mutima kandi adusubiza munege cyane abarundi muri Amerika ni mu bihugu bitandukanye tubakanguriye kugira ngo mukunde umuco kandi muje hamwe intego nyamukuru uyu munsi son excellence yabwiye abarundi yavuze ati nkuko bavuga mu gifaransa l'union fait la force ati nimwanje hamwe muzogira inguvu kandi muzogira ikintu mugezeho kurusha ko umuntu umwe yakwikorana ikintu kimwe arongera aravuga ati uturasavye yuko umutaka abantu bose baza bakisha munsi y'umutaka barundi barundi kazi this is Diana boss lady turabakunda kandi turabalavalava tubasavye aho muri hose shikira ikogwa cy'umuco nakaranga mujikirane kandi mukundane ubwa mbere tudakundanye ntacu tuzogerako tube hamwe dutwenge n'abatwenze tubabare n'abababaranye turabarundi tuvuga ikirundi kandi turi bene mugabo umwe murakoze cyane
murakoze banyakubaho ku kanya mu duhaye nawe boss
yego murakoze bongere twashine na boss edi komera wirambire muri Yesu
Thank you.